Hakuna kani yote. Sasa kabitu mziri hapo ni kichwa.
Look at him, I know.
Huh?
I wouldn't have to.
Hakuna kani yote.
Look at that.
Sasa maramotsi ni hapo. Too bad.
Sasa chamoa nini?